ke a tseba mantho ke a tseba gore le hlo lentse le ba le dikabang tsa lona wena le mohau and hanke ke rata o kena kenana le taba tsa lona le lona ke a le bolella mehla fela kgetlong lena ke bona e ka ke tlo tshwanela o kena gobane ke utlwile ntho e sa nthabisang ho hang
o tlileng mme Seipati
ke nnete gore wena o sebedisa lebitso la ka gore o tshose mohau mo o batlang gore mohau a se ka o hlata
eng
ke nnete na mantwa gore o sebedisa lebitso la ka o tshosa mohau ka gore e beneng o bua dintho tse botlhoko ga ka leka letseng ke tsa eleletseng bophelo mo dintho tse botlhoko ga ka le tsa nako ela ya bosatane ba gagashe dinoa le dintho tseo kao fela e mantwa wena o sebedisa lebitso la ka gore o tshose mohau bane mohau a batla go tlala
ga ke kgole ntho tse ntse ke dutlwe mme pele ba jwang rabishena kao fela ka nna after ntho tsohle tse re fetileng ho tsona nna le wena mme Seipati ntho tsohle tse nna ke fetileng ho tsona for wena o believe mashano ana mohau
mme motho ona wa tsebana
mme ntse ke dutse le lona ho neng ke le supporta wa tsebo re ke emele hlakoreng le feng go tloa Free State mme Seipati ntse ke emele lona mme ko hlompa jwalo ka mmatswale wa ka mme Seipati ke a o kopa hle kopa o ska tloela satane e re kena ka mahareng ke a o kopa mme Seipati mohau mme kore o busy o senya lebitso la ka go batla go lwena o mhloe ka tsela yena nhloeleng ka teng mme mme Seipati kopa o bone gore mohau etsa kore o batla go leleka mona a nkgotlisetse Free State Free State mo ke senang letho mme Seipati ga ke na letho Free State ga ke na le ngwana o batla go etsa ntho tsena kao fela gore a dule le Mpumi ba ratane
Mantoa o mohau o Mpumi benzane Mantoa a o phinde le rabisho o qeta go ikhuluma
mohau ratana le Mpumi
wena le manyala wakho nompumelela sa tlhobela mohau nkhuluma nawe
Mantoa
mphendule
o tlile hantle
na le Mpumi ga ratana and ha e sale ke ntse ke mo rata o utheng ke mohau
ke re nna le Mpumi ga ratana
ke sa mo ile mpa
ga se khona o tshentse de biki kula ngati
ene nale na rena le ngwana together ara ke is my son
ene nale na re go tlo go halelapa go re tla re khone re go eletse ditlogolo tseng ngata
yes we have to
yeah mo shape mo shape mo shape mo shape ha